Escena Fugichi,
amagambo yanjye akaba urimwe, nsaba icyo mushaka cyose muzagihabwa, ibyo ni byo byubahisha Data wo mu ijuru, nuko mwera imbuto nyinshi mukaba abigishwa banjye nzabana nawe.